Jesmitete, a member of Northern constituency. And there were boy bebre. Ne o fie na wa frɛ yɛ sɛ ɛnia ma mu kɔsɛn na yɛ ebinu mu yɛti dem into me pie because maybe yɛ ti say yes ne police wɔ hɔ nti into me pie nti yɛ o ma obi be fa yɛ ba ha ɛna wɔ chiche ɛnia ma kaka kaka ɛma yɛ nti yɛ da na sɛ yɛ da mu so sɛ yɛ da presence so sɛ sɛ de ɔyɛ no ɔnkɔ so a na omuzo mu chiche ɛnia ma bi yɛ ebinu mu bebi yɛ wɔ ɛnia ma ni ba ne yɛ kɔ no wo bi sa party card se wo NPP card wo ni NPP card di ende ye ma o nti amaye ye aye ni NPP card no ni amano ansu yeso nti se nye ye ona bona wa ba nda anka yesu di ene ye ko we e shashi ye wo shashi omu minimum omu so omu ba e no na omu chiche na yesu ye ko ho nti afi na omu bi se omu party members na omu shisha ma omu nti se ye wo party card no more mumba beti chenu and ya bay na some more. Internet say omusu MP na as more muse omechichema the constituency ewo honu.